Tata lo mjito, hlukane nami. Tata lo mjito, vele uyamthanda, hlukane nami. Ngoba wena umpiki, ayibo. Yazi ngiyakwazi, awukwazi nokuqamba amanga. Yazi ngiyakwazi, awukwazi nokufihla ngiyazi. Yazi uyangikhaza, uhleli lo mjito angimazi. Ayisimanga lapho yazi ngiyakuthanda. Inkinga ucingo lakho mina sithando sami yazi angisalibambi. Lapho ngiyabona nezinto ziyashintsha endlini awusangithandi. Kunzima nokusondela kuwe empedeni ayawungibambi nje. Noma singayeka isihlahla sathando gxilika amagqabi manje. Ukubeka ngathi ngabe siyamthatha kahlale nathi. Thatha lo mjito vele uyamthanda uhlukane nami. Nababangani ngizoyiqhubela impilo unkulu uzongithwala. Shiya mina shiya leli bhola ukhathele ukulidlala. Ukuba kuyangathi ngabe siyamthatha kahlale nathi endlini. Thatha lo mjito uhlukane nami vele uyamthanda mina. Nginababangani ngizoyiqhubela impilo unkulu uzongithwala mina. Shiya mina shiya leli bhola ukhathele ukulidlala. Blaza upiki. That's how big. Uvela umvume ngkhona cha. How big. Yini kuwe nasanda cha. How big. Angisize mlindo mfana wami.
Yeah.
Yazi. Let's right big.
Ngiyami ngibambane nayo for many years yangifebe. Chapa kot mani ngqela ungazingeneza kwami ngiyazi uzompike ngoba kapiki yeah. Inkinga kapiki yena Ramaphosa bheka icele whoever's the minister of police futhe ngicela nje ubambe umthetho ngizame eza kwami izandla ngibambe ngimtetele ngoba kapiki yena yazi akapiki yami ngibambane nayo for many years yangifebe. Sijava crot mani ngicela ungazingeneza kwami ngiyazi uzompike ngoba kapiki yeah. Inkinga kapiki yena Ramaphosa bheka icele whoever's the minister of police futhe ngicela nje ubambe umthetho ngizame eza kwami izandla ngibambe ngimtetele ngoba kapiki yena yes, I got big, yeah.
Blast so big. Blast so big. Uvelum from Menkona, how big. Kiyini kuwe nasanda cha.
Hey, how big. I'm sad that I had to write this like this. Jesus Christ, what a crisis. I cut her off, yes, I might miss. I, before you go, baby, come kiss. I, hold up, wait, hold up, who's this guy? Kill him, my love, I kill him dead. Mama said, same thing, Papa said. Never use your heart as your head. I'm crying, crying, crying. Cause the love we had is dying. Only one of us is trying, while the other one is lying. Even though you fucked me up, I still love you, boo. Say you love me too. Say you love me too.
Blood so big. Blood so big. Uvela umvume ngkhona cha. How big. Yini kuwe nasanda cha. How big.